pa mengwe nngwe ya go fisha. Biko wa nare o bapala bjaneng. Wa šitišega gomme o kitimiša serurubele. Ka morago ga nako e telele o ikhwetša a le kgolekgole le gae. O lemoga gore o timetše. Biko o thoma go tshwenyega. Aowi Biko wa batho. Leila o dutše motlhareng o motelele ge a bona Biko a lla. Ke timetše Leila, go rialo Biko. Alla, ge ke sa gopola tsela ya go boela gae, ke lebala dilo. Meokgo ya gago e wela fase. Aowi. Ga o lebale dilo, go rialo Leila. O ne wa o sa šetše dilo tlhoko. A re leke go gopola tsela ya go boela gae. Sa pele, Leila o botšiša Biko ka noka yeo a itshetšego. Ee, go rialo Biko a gopola. Go be go fiša kudu ke moka ka nwa metsi ka ba ka rutha ka nokeng yeo gore ke fole. Ba thoma go boela morago ba le mmogo gomme ba kgwetša noka yeo. Na o fetile motlhare ya go ikgetha? Go botšiša Leila. Memango, go goeletša Biko, e le ge a gopola motlhare wo mogolo wa memango. Ke rata dimango, go rialo Biko, ge a bona motlhare wa memango kwa kgole. Ganyane ganyane Leila o thuša Biko go gopola. Mmotwana o motala wa go swana le khubu ya go robala. Naga ya bjang bjo bo serolane mo dipitse di ratago go uta magona. Le thaba ye kgwebidu mo dintšhu di akalago lefaufaung. Selo se sengwe le se sengwe se be se ba batametša motlhapeng wa bo Biko. Ke moka ge letšatši le thoma go subela, Biko o emiša tlhogo gomme o bona lapa la gabo. O tshela ka lethabo. Ke leboga Leila, o nthušetša go gopola tsela ya go boela gae, a rialo. Letšatšing leo Biko o ithuta thuto ya botlhokwa ya gore go gopola dilo go thoma ka go šetša dilo.
To watch more stories, just visit our YouTube channel. All stories are in the present, past and future tenses, also available in various languages. How great! Also, members of the Abuti Academy get access to workbooks and much more. Visit our website to find out more about all the language learning materials that we have to offer. www.abutisyllabus.com